Studio, tu l'avrai io. Mheshimiwa Ibrahim Hassan Kenya, mwakilishi wake. Mheshimiwa Ephraim Alphonse Kinyafu, asante. Mheshimiwa Anastare Mgawe, naomba tukae ndugu zangu, viongozi wenzangu, ninaomba tukae tafadhali.